yayiwena wasithatha wasithatha phi isibindi sale ntombi kadavi ngiyabuza wasithatha phi isibindi sale ntombi kadavi.
Kanti ngiyawubona u-10 rand lo. Yazi kade ngiwubheka wasebenza.
Hayi ubheka ubhekani love. Into nje once yabasewashingile yomuntu owashayo, so wena awuhlangene. Awungene nje awuhlangene.
Kusuka nini?
Awuhlangene love.
Yayi wena wasithatha, wasithatha phi isibindi sale.
Ushumile! Unuka itayera!
Thando, yini le?
Angazi.
Ifunani condom ephaketheni lakho ngoba siyisebenzisa sithini?
As far as I know, into uma itholakala kwi-washing eyomuntu owashayo, mina ngihlangene.
Thando, ngicela ungangihlanganisi. Eyabani le condom ephaketheni lakho?
Thande, ungiqeda ukutshelwa wena manje ukuthi into once yabe kwi-washing eyomuntu owashayo, mina sengingena kanjani lapho?
Eyakho!
Ngabe ngibuza wena ukuthi ifunani le condom la? Angihlangene mina, kade ngitshelwa wena manje.
Hayibo! Shayilanga.
Hayi ntutu. Ungazi ukuthi kanti kubaswithezi.
Yayi wena wasithatha, wasithatha phi isibindi sale ntombi kadavi. Ngiyabuza wasithatha, wasithatha phi